Cyuti bakunzi mwese muri ko mukurikira imbonesha kure y'igihugu ndabaramukije kuva ku igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka w'2023 haremejwe amasezerano n'inama ya ONU ajanye no kugwanya igiturire ku igenekerezo gicenda kigarama uwo mwaka nyene naho habaye ibirori by'icese bijanye nayo masezerano buri genekerezo gicenda rero kigarama uko mwaka utashe mu Burundi no makungu harahimbazwa umunsi mpuza makungu hariwe kugwanya igiturire u Burundi akaba ari kimwe mu bihugu byateye umukono kuri ayo masezerano ku igenekerezo rya 18 ndamukiza umwaka w'2025 none ko igenekerezo gicenda kigarama umwaka w'2023 imyaka 20 irumanije ayo masezerano ajanye no kugwanya igiturire atewe ko umukono uno munsi mu Burundi byifashe gute igiturire kirabandanya gusabwa no kwakigwa ni mu bihe bisata biza ubwa mbere mu bijanye no kwaka canke gutanga ibiturire huko gwiki kugira ngo ibiturire bihashwe mu Burundi muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire batatu baza kutanga umuco kuri ibi nibindi bibazo umutumire wa mbere ni Pacifique Barankitse akaba ari umushikiriza manza mukuru wa parke ikukira sentare ijejwe kugwanya ibiturire Pacifique ndakuramukije ndaguhaye nikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
undi mutumire ni Théopiste Kubwimana arongoye sentare dasanzwe ijejwe kugwanya ibiturire Théopiste ndakuramukije ndaguhaye nikaze muri kino kiganiro
murakoze kwikaze muduhaye
undi mutumire ni Gabriel Ufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom giyemeje kugwanya abagibiturire n'abasesagura itunga ry'igihugu Gabriel Ufyiri ndakuramukije ndaguhaye nikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane ndabaramukije nanje kandi ndaramukije n'abari ko baradukurikirana
Diomede Hategekimana nije nza gufasha mu kuremesha kino kiganiro tugiye rero ku kibazo cya mbere reka nacerekeze kuri Gabriel Ufyiri bega mu Burundi igiturire kiraribwa bimeze gute kiribwa gute gitangwa nabande gihabwa abande biva kuki
murakoze kuri ico kibazo mugabo imbere yuko ndacishura ko nuko mwomenya yuko ibintu by'igiturire ni ibintu bigoye cyane kandi ni ibintu byabayeho kuva umwana w'umuntu abayeho no kuvuga rero igiturire kimeze nk'uko bigoye kwitandukanya n'umuntu hanyuma ibiturire navyo birwuko kwinshi kuko hari biturire batanga amafaranga hakaba ibiturire batanga ibintu bimwe bita Ricardo mugabo navyo niki bica bita mu kirundi kugura kame ka muntu ashado conscience aho uwo muntu menya kugomba kuzogera igitabanza kugura hariyo nibindi biturire by'ubundi buryo nkijyo bita corruption sexuelle no kuvuga kandi byo birangwa n'amategeko y'u Burundi no kuvuga nk'umuntu arondera kuryamana n'ubundi tufate ibi nk'umuntu arondera akazi nk'akarorero dufate nk'umukobwa cyangwa umufasi narondera akazi agacagenda kwitanga ku uyu muntu agomba gusaba akazi cyangwa agomba guhabwa akazi ibyo navyo birabaho donc urumva ico n'igiturire mu gatari amafaranga kandi atari kintu kindi materiere wamuhaye muca makere rero ibiturire birwoko kwinshi hariyo nibindi biturire bigoye usanga ari biturire usanga mu masoko ya leta bijya biturire binini binini cyane usanga bitembagaza igihugu hari biturire bindi usanga mu bitangwa na leta ibyo bita mu Faransa corruption d'etat ibyo navyo birabaho ibiturire biruko kuje ko ndabivuga mu gifaransa barabivuga neza corruption noire no kuvuga ibiturire byirabura corruption grise no kuvuga ibiturire nko ndabivuga biri ubwoko bwinshi cyane kubujyo bigoye hariyo nivyo bita ibiturire byo mu matora byo bita corruption electorale corruption politique ibiturire
electoral bitangwa bitangwa
mu gihe cy'amatora kugira bagutore hari biturire bitangwa muri politique kugira ngo umuntu aronke cyane kiriya nivyo bita corruption politique ivyo biturire rero birubwo ko kwinshi cyane ivyo biturire bwo kose bivyo turemeje kuvuga
biva ku
imvo ni nyinshi navyone kuko bivana n'ubwo bw'igiturire mugabe imvo ya mbere ihambaye cyane mu bijanye n'igiturire tufatiye kuvyigwa byinshi bimaze gukogwa nuko igituriro cya mbere gituma ni ingene inzego z'igizubatse ingene inzego z'igizubatse biratuma igiturire kiba cinshi mu gihugu cyangwa ntikibe cinshi ingene inzego z'ubatse sinzi gano rugendo kivuga mu Kirundi mu Gifaransa bita systeme nationale de l'intégrité iyo systeme nationale de l'intégrité no kuvuga ingene ugwego gwa gw'intwaro rukora executive ingene ugwego shingwa kijya bita legislatif rujije gutora amategeko ingene ugwego gw'ubutungane rukora ni ingene abanyagihugu bonyene bameze ibyo bita critère social no kuvuga ingene ibintu by'imico mu gihugu bimeze nk'ubu mu gahi wacu murabona neza yuko bahora bavuga ivyo gutanga inturire tubwo igisociété y'u Burundi iratuma igiturire umengo n'ikintu cemewe ahandi umuntu afashwa ari igiturire bafata ko yamenje ariko twebwe umengo n'ibintu bisanzwe hariho n'abavyigamba ivyo rero ni ibintu biboneka
muravuze ico bivako mwavuze ne giturire icarico mbega none mu Burundi muravye ibi uvuze ingene bimeze biturire mu Burundi birahari
birahari cyane ndakubwira kandi aguhe na karorero igituma bihari nuko biboneka neza yuko burya hari bimenyetso byerekana yuko giturire kiba kirahantu ikimenyetso cambere cyerekana kwigo kuri mu giturire nuko usanga ubukene bwariraye usanga haraka we gatoyi k'abantu batunga cyane mu gihe abantu beshi cyane bakenye iyo ni ikimenyetso cy'ambere cyerekana ko ibyo no kwita ibimenyetso cyangwa ile symptom ikimenyetso cy'akabiri cyerekana ko hari giturire mu gihugu ni inyubako rusangi usanga inyubako rusangi ziri zimeze nabi ugacha usanga amashuri umuntu arubatse bitaro birabomotse mwanya mutoyi umuntu arubatse amashuri arabomotse ugacha usanga amabarabara ntamaze n'umwanya ivyo rero ndariko ndabivuga uko
ndavyavuye ngo tureke bacha tanga
ibi bivuga ngo urumva abantu bubaka ibintu amafaranga aho kuya kuyakoresha mu byukuri yose w'icyo kintu bagacha usanga bayashize ku ruhande barayatwaye baragabuye ibintu byangombwa mu bisanzwe bimwe bita les besoins fondamentaux de l'homme de kwivuza gufungura kwigisha abana no kuvuga igiturire ni kiri mu bintu vya mbere bitosekaza gataka kazi na muntu kiranoneho sije ndabivuga ko bihari jenye ubu ninzego z'igihugu zirabivuga duhereye ku mukuru w'igihugu
ego Gabriel Fyiri uremeje neza yuko igiturire mu Burundi gihari ataragase shwarumuri reka tubaze hariya kwa Pacifique numukiza manza mukuru wa parke kenshi ni wabanza kubironka niwe bishikira ku bwa mbere ibijanye n'ababagirizwa ibiturire mbega ko Gabriel Fyiri atubwiye yuko igituri ataragasishwa muri mu Burundi ihari niko biri muravye ugwego musanzwe muherereyemwo mubona ico giturire gihari mu Burundi muraje muhora mwaki
murakoze kuri ico kibazo ariko mbanze mvuga ikintu kimwe kijanye n'amategeko kumushikiriza manza dukorera ku mategeko igihugu muri runo rugamba kugwanya igiturire warashizeho amategeko mu mategeko igihugu cy'u Burundi cyashizeho kugwanya igiturire hari itegeko tugendera ko itegeko yashizweho mu 2006 mu kwezi kwa kane niyo rero dusangamwo ivyaha bijanye n'igiturire muri iyo vyaha rero bijanye n'igiturire hariho ivyaha bijanye no gutanga no kwakira igiturire ni hagiye umuntu agira ati jewe ndakeneye ikintu mu kazi kanaka bagira ati kugira ngo ndabironke reka ngende nikoreye nzotange icyara mahera canke ibindi bintu uwo numugwi umwe canke uwo afisa amabanga yajejwe n'igihugu mu kutunganiriza bamwituye kugira ngo ashobore kubatunganiriza aho niko ndavuga si mu butungane gusa mu nzego zose mu mirimo yose y'igihugu akagira ati kugira ngo ashobore kurangura iki we uje ungana banza umpe ibidabiri ya kugira ngo ashobore kurangura iki gikorwa kanaka ivyo rero tubyishira mu mugwi wa mbere w'igiturire ariko hariho ibindi rero vyaha bifitana isano n'igiturire harimo no vuga ibyo kunyuruza amatungo ya leta harimo ibi byo kuronka amahera umuntu adafitiye uburenganzira ufate nk'umukozi wa leta ugasanga ari gukora hembwa atari ku kazi hariho nk'abantu baba bajijwe amabanga ya leta mugabo ugasanga mu rugo rwego ariko arakoreramwo ari nk'isoko rigomba gutangwa ugasangazanye ishyirahamwe ryiwe kandi ari wajeje gucungera iyo mirimo ivyo vyose n'ivyaha rero twita yuko bifitana isano n'igiturire ivyo rero vyose bikaba bihanwa n'amategeko amategeko arahari ategerezwa gukurikizwa kubaherizwa kuri ico rero kibazo mwarimu bajije ibiturire igiturire kirahari bigaragarira he turabibona mu madosiye twakira dusanga hariho abantu bari mu bice bitandukanye mu bisata bitandukanye baza bafashwe bagirizwa habicho uwo mugabane wa mbere kwa kacanye kwakira giturire canke muri ico kindi gice kuba banyuruje amatungo ya leta canke mu yandi mashira hamwe bakoramwo n'ibindi byahabe n'ivyo bifitanye isano ubu rero aho tugeze kuri uno munsi turavye amadosiye amaze gukogwa tumaze kwakira hariyo tumaze gushikiriza sentare hariyo na yandi tugitohoza ko turabona yuko koko icaha cy'igiturire kihari
muravye uko bimeze mu Burundi mubona amazi yarenze inko
twebwe tugira duti nk'abantu tujejwe guhana no gukurikirana aho ivyaha byose byabaye nuko gitegerezwa gu aho kibereye yuko dutegerezwa kuhashika cyanye abo dukorana bakahashika hanyuma amadosiye agakogwa abo bantu bagashengezwa igiturire si ikintu uvuga ati mu mwanya mutoyi ndashobora kukigwanya ngo bice birangira ni ihangiro kimwe bita mu gifaransa l'idéal kugira ngo umuntu avuge ati ejo hijya yejo nzoshikira igihe igiturire kizoba cyagabanutse ku rugero ruboneka kuko nukwamizako ninga kujya bavuga bati utosori ifuku agoma yamiza ko agomeza kwagati kuberako igiturire ni ikintu kiri mu mitima y'abantu kuberako hamaze kubitegeko abantu bategerezwa kumva yuko ari icaha ari ikintu kibi mugabo inyuma y'iyi myaka kuvitegeko rigiyeho mu 2006 hafi imyaka 10 ningahe turabona yuko amadosi y'ibiturire abandanya aza ari abantu bafatwa ikibiri aho kandi twama twasemereye abategetsi batandukanye bama basemereye ati igiturire ni kibi hagarika byerekana rero yuko nukwamiza ko ubu rero twebwe tugomba turi ku kivi niduhesha abantu biyica amatwi izo mpanuro zigaca mu gutwi kumwe zigafyukira ahandi bafashwe dutegerezwa kubakurikirana amategeko agakora bagahanwa hisunzwe amategeko
ariko tugaziko kibazo mubona amazi ararenga inkombe
ivyo rero byosaba kubera ko twebwe nkuko nabivuze dukora nk'abahinga turaba amategeko ivyo saba icigwa icigwa kigira giti turabe ubu mu Burundi vyifashe gute ivyigiturire mugabo je waho ngeza nk'umushikiriza amanza mukuru ndaba amadosiye ukuntu ariko araza turabona yuko haba ku mwaka uko amadosiye agiye araza ivyaha vyigiturire nivyo bindi bifitanye isano biguma bihari biguma bihari iyo aba tugira duti vyagabunutse vyaheze kuva mu 2006 ubu n'abantu babagikurikiranwa bafatwa kubera ivyaha vyigiturire cyanye kunyuruza amatungo mugabo ko gushika n'ubu amadosiye aguma hari hariho abantu bafatwa kandi koko bikagaragara yuko ariyo batanze ico giturire cyangwa bacyakiriye cyangwa harabanyuruje amatungo ya leta cyangwa harabakoze ivyo bindi vya bifitanye isano n'igiturire twe tugira duti ivyo vyaha birahari birakogwa none muzi mugabo ntiduhesha
reka tuje muri sentare ngira bobo barafisho ivuga koko wababonayo kwa mazi araringa n'uko atarari inkombe teopiste urongo y'sentare dasanzwe ijeje kugwanya igiturire parke irabahaye abagirizwa canke imanza zijanye no kujya canke kwaka ibiturire canke kubitanga mbega muravye mu Burundi Gabriel Ufyiri yavuze ati sagaseshwara muri ibiturire mu Burundi kirakwa kandi kiratangwa eka na Pacific aravuze ko amadossier atari make baraba yaronka mbega mwebwe muri sentare amadossier mu yaronse muravye mubona amazi bararengo
kubijanye na sentare nyine twakira imanza duhawe na parke igiturire cyo kirahari hanyuma tuzakiriye turacimanza tukaraba ko hayerma parke yatohoje ibiri byo cyangwa ibitari byo turiko turabiraba rero amazi ntararenga inkombe kuko kuva sentare ijeje kugwanya ibiturire igiyeho no kuva za parke zigiyeho na brigade speciale anti-corruption hari hakarusho ingene imanza zagiye ziracibwa kera n'ubu sico kimwe ubu imanza z'ibiturire si nyinshi cyane ntizirenze nk'iza kera kuko kera hazi imanza nyinshi cyane muri anti-corruption ariko ubu rero kubera iryo tegeko kandi kubera inzego zitandukanye za mazi ariko zirahimiriza turabona yuko benshi basigaye batinya kujya ibiturire ariko umugabo imanza z'ibiturire n'ubu zirahari zirigaragaza kandi tubandanya dukora nk'uko twaradukora urumva ikivi kirabandanya tugira dushike kwihangiro cyo kugwanya igiturire
ariko Gabriel yaciye muri ati n'umukuru w'igihugu aguma semerera yongera semerera ubwo uko gusemerera kwiwe si uko yobabona yuko atagihinduka mu jeye no kwaka cyane kugira iturire
yego umukuru w'igihugu hajya no kuri turamushimiye cyane kuburyo aradufasha gose kujya kuntu abari karasemerera niho nibiturire bigenda biragabanuka wumvise umukuru w'igihugu ari karavuga ibintu nka biriya byo kugira iturire ari umuntu afise umutima arihanura bigaca bituma rero za manza zishazigabanuka ari ufise umutima udafise umutima rero nta kundi arashengezwa hanyuma gahanwa twisunze amategeko
ariko Teopiste hageze aho umukuru w'igihugu ari baguma semerera kandi hari inzego musanzwe mujejwe murongoye asemerera kujyanye n'igiturire aho kwimvira ko abari paragahira inzego zijejwe kuhasha icyo giturire
oya ariko arasemerera
wibaze yuko yoba ariko arabagayira yoba yihenze
ya nokuri ntari karatugayira na gatonyi ahubwo ari karadufasha dutera intege kugira dushobore gukora buryo ari karavuga semerera buryo bari karafasha parke na brigade anti-corruption nakura anti-corruption bica bituma twakira imanza nkenya yego ntanisu kuvuga ko ari kutugayira no kudutera intege ahubwo kugira tubandanye turwanya icyo giturire
Gabriel Fyiri mwebwe muri Horicome muravye uno musiko byifashe amazi arenga
cyo kigazo nibaza ko bigoye kwishura mugabo ndavye vya bimenyetso nababwira vyerekana aho igihugu kimgeze n'ingene kimeze biragaragara ko amazi asana yarenze inkombe jewe niko no bivuga ndashobora gutanga kwisigura nkatanga ibimenyetso vyerekana yuko amazi asana yarenga inkombe narenze inkombe umukuru w'igihugu amaze kuba kuvashika ku butegetsi mwaka 2020 akaba atajambo nari mwavuga ataneguye jewe ngerageje kugira nka masitate nk'ibiharuro nkaha icijana amajambo ashikiriza ariko aravuga urabona ko ibice 63% by'amajambo ashikiriza avuga ibijanye n'igiturire nabakijya nabajije kugirwanya kana unavuga ubutungane gusa avuga inzego nka zose ivyo rero biba byerekana mu byukuri ko ibintu bese n'ibyareze inkombe jewe rero nibaza yuko nk'umuntu amazi imyaka n'imyaka bikurikirana niba ko tarabije mu bavuza amategeko
Yego hari ya Pacifique yavuze ati mushikiza manza mukuru wa parke yavuze ati kugira tumenye ko amazi yarenze
twaja mu mategeko turaza kubivuga
ivyigo
nitwaja ku mategeko twebwe nagiye ndababwire yuko ivyigo bimaze gukugwa ari byinshi kandi ubizokogwa nagiye ndabibutse turi ku munsi wo guhimbaza umunsi muzamakungu hari kugwanya giturire nagira ndababwire yuko isi yose yamaze gufata kugiturire ari akaranda frewo mondial baravye ingaruka mbi ziva kugiturire ko twavuze ko atantwaro rusangisha bwo kantu hari giturire turavuga yuko ata atantwaro ibereye ishoboka iyo rero atantwaro ibereye ishoboka urumva neza yuko igiturire abari kintu kibi kuko igiturire kibanza kwica umutima w'umuntu imbere yo kuza kwica ibindi bintu byose kuko igiturire cyangwa abari b'igiturire babafata nk'ikiraya kiboze pomme de terre pourri kandi gifatwa nka kanseri rero igituma bigaragara yuko nk'ibyo muvuze ivyigo bimaze gukogwa
yego
amasezerano
yavuze ati nta vyigo turakora
ni byo ariko ndababwira amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya giturire yarashizeho ikintu bita mécanisme de variation no kuvuga ni itegeko sinzi ko ryita amasezerano ibihugu byateye ku gikumu yerekano kungene ibihugu bisuzumwa ingene birya igiturire Burundi maze gusuzumwa kabiri bwarasuzumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri do amasuzumwa aba mu myaka 5 uburundi rero bwasuzumwe ubwa mbere na Venezuela na Egypt busuzumwa mu kiringo cy'umwaka 2010 gushika mu 2015 iyo raporo irahari abo yikinira bo yiraba kuri site ugize examen de Burundi sinzi nuko cyanditse mu gifaransa ukaraba ingene Burundi bwasuzumwe biragaragara neza yuko igiturire kitariko kiragwanywa aho ni mu mwaka bwasuzumwe na Egypt kuko nivyo bita evaluation par repère bosuzumwa na Egypt na Venezuela kuko ndako ndabivuga bari kumwe n'abahinga ba ONU iyo raporo irahari
raporo nawe inyuma ya 2015
hariho raporo yagizwe umwaka 2015 na gatanu nuko hajeje ni kuvuga deuxième cycle kuko nariko ndavuga ni premier cycle hanyuma ya kabiri iba hagati y'umwaka 2015 n'umwaka 2020 iyo raporo rero mu Burundi ntibemeye kwisohoka mugabo ico bita résumé exécutif yarasohotse mwashaka mbere ishiramwe uri kome cyaragize ico bita raporo parallèle iyo raporo irahari irerekana neza kuko amategeko umushikiriza manza mukuru akukira sentare idasanzwe bavuga ko idasanzwe mugabo twe muri komenti bavakidasanzwe kweri turafitanga ivyemezo vyerekana ko idasanzwe naho mu mategeko bavuze ngo ntisanzwe iyo urikome rero yaragize ico bita raporo parallèle iyo raporo irerekana neza naho muraba muyoreze imegeze gitife yagizwe iyo raporo yagizwe na Cameroun na Allemagne bafadikanije n'abahinga baoni kandi barabaje ninze kuko iyo raporo ihabwe inzego z'igihugu
ariko kubera ko leta itigeze yemera
sinimeza ko ari kutayemera oya sinimeza ko ari kutayemera kuko bayisohoye ubushikira nganje bwahora buca bubigira icyo bivuze ko ari bikagukurikirana bwa cyabufuta naho burya byace bigorera kuva rero ico gihe bafuse ubushikira nganje bw'intwari bereye nta muntu numwe bakibazwa ivyo giturire usanga n'amanamba abakwisi buri myaka 2 haraba ico bita conférence des états parties inama y'ibihugu usanga mbere hari n'abakuru bihugu bajamwo kugwego ruto hagenda bashikira nganje ari ku Burundi kuva bafuse iyo ijya bujya bushikiranaje bw'intwari bereye Burundi busa n'ubutigira buserukirwa ku mwaka wa 2020
tukiri kuri ako kabaze nyene kajanye no kumenya ko amazi yamaze kurenga inkombe
cyatari ayo maraporo rero ndariko ndababwira aravyerekana ndabakaro gasanzwe baravuga umushikiriza manza mukuru yavuze ibyaha bimwe bimwe mugabo reka mvuge nk'ibyaha nka bitatu cyangwa bine birimo ya masezerano mpuzamakungu yo kugwanya giturire kandi bukaba byarashizwe no mu itegeko bakorerako ari ryo tege kujyashizweho itariki 18 z'ukwezi kwa ndamukiza umwaka 2026 kuko amasezerano yashizwe ku gikumu amasezerano yashitwe ku gikumu n'umukuru w'igihugu yari hari cyo gihe biciye mu cyo bita wa ratification itariki 18 z'ukwezi kwa 0 umwaka 2025 ayo masezerano rero aravuga ibyaha byinshi byinshi cyane burya amategeko y'ugwanya giturire yaje yisunga ibiri mwa masezerano ni kandi ayo masezerano ategeka ibihugu byashize ku gikumu yuko bashiraho inzego zidasanzwe ibyo bita residences specialized niho hagiyeho igipolisi dasanzwe kugwanya giturire hagiyeho sentare dasanzwe kugwanya giturire mugaba babishizeho aho ahubwo aho tubonera ku giturire challenge inkombe nuko niyo bariko barabashira amategeko bagerageza gushira amategeko kugira ngo amategeko abe amere nk'ibikanganyoni ndabyisigura ndavyerekana neza ndabakaro rero ingingo ya 29 yitewe nyo kugwanya giturire iyo yagiye mu mwaka 2026 imyaka 29 iraheze iyo ngingo ivuga urutonde rw'abantu berekana ubutunzi bwabo bakavuga mugabo ivyo rero no mubwiza washingira mu 1695 iravuga urutonde rw'abantu bagomba kwerekana ubutunzi bwabo bakavuga kuhera ku nzego zo hejuru bakagenda gushika kumuntu ajeje gutoza amafaranga muri ntuze muri komine bajya bita abanyabigega abo bose batakwerekana ubutunzi bwabo kandi hariho ikiringo batarenza bataza kucerekana mu minsi 30 binjiye mu mabanga abayavuyemo nabo bafite iminsi 15
icyo cyarahaze
ntibigera bayerekana eka ntibigera bayerekana icyo ni kimenyeza kigera kabiri hari kindi kintu kiguhanwa cyitwa gutunga bitagaragaye wakuye ubutunzi cyo bita Rich Smile Site icyo kirimo iyo ngingo mu iryo tegeko ariko nagenda babwire yuko gutunga bitagaragaye wakuye ubutunzi nta muntu numwe aravyerekana cyangwa arabazwe icyo cyaha imvo mu bisanzwe amategeko barahinyitse iyo ngingo iri mu iryo tegeko ivuga yuko umushikiriza manza mukuru wa cyangwa umushikiriza manza mukuru cyangwa wari we yatumye niwe agomba kwerekana kuye umuntu yari igiturira mu bisaza ko byagomba kugenda urya nyene yabironse niba agomba gusigurira yabikuye mugabe umushikiza amane niba agomba kuvyerekana ivyo rero byace bibroka bibuza yuko ivyo byaha bihanwa ico ni kimwe hari kindi biyita kweza amafaranga branche madarja ico kiri mu byaha bihanwa birimo iryo tegeko kandi numwe amasezerano mugabo ngahatwe turabibona ni bya bindi ubuya baranahiganwa ahubwo so kugira barahiganwa umukuru w'igihugu hijya yejo munama twarimo yaba yumutanga koni yatubwiye yuko ubu uya bafise ukuntu bahiganwa bava kuri Amstel bakaja kuri Heineken bakava kuri Heineken bakaja kuri Champagne bagahereza kuyo bita ngo ruwinare abo bantu nabantu sanga ahubwo banakindaga n'abarundi
yego Gabriel Fili eka tuje hariya muri parke kumushikiza manza mukuru mbega muravye ibisata muhora mubona mwakira mubona ibigwiremo cyane biturire kurusha ibindi ari bi
murakoze kandi ariko nubundi imbere yuko nshikira kuri ico kibazo ngire cyo mvuze kuri ibi byo maraporo
amwe ayo Gabriel Firaje gushikiriza
yego burya aya masezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire nivyo yarashyizeho ukoko ndonka yo mekanisme bayita mekanisme d'évaluation de la mise en application de la convention des Nations Unies contre la corruption bararaba uko ukuntu igihugu kiriko kirashira mu ngiro cyangwa aho kigejeje mu gushira mu ngiro ayo masezerano baraza bakaraba bati mu masezerano avugwa uko igihugu kanaka turiko turasuzuma cyavyifashemo gute cyashizeho amategeko ayahe cyashizeho inzego izihe zikora gute nivyo rero baraba muri iyo mekanisme ntibaza baraba bati igiturire kimeze gute kigeze kugweguruwe baraba aho igihugu bariko barevariye bariko barasuzuma ukuntu cyangwa intambwe kigeze ko mu gushira mu ngiro ayo masezerano mpuza makungu cyiyemeje
ariko akijemo Gabriel Fravuga ati natwebwe muri uri komi twaragize ikigeranyo cyo ku ruhande ivyo yise raporo parare mbega none ko ico kiganyo bakigize hama hakaba harabaye n'ivyo ni yindi raporo yo kugwego mpuza makungu mugira muvuge ko mu byo bayashikirije hariho imvugo yarengeje
oya nari ngomvye gusa gutanga umuco yuko kuri izo evaluation ivyo baza gusuzuma bataza gusuzuma bagira bati igiturire kigeze hehe mu gihugu kanaka baza baraba bati igihugu tuje gusuzuma turavye amasezerano mpuza makungu ivyo ategekanye iki gihugu turiko turasuzuma kigeze hehe cyabishize mu ngiro gute haragahaze mu gushira mu ngiro ibi bitegekanijwe muri aya masezerano hanyuma bagatanga de intumbero des observations hanyuma igihugu nacu kikabikorerako
yavuze ati ku ruhande rw'iwacu muri uri comment turabona kwa mazi yarenze inkombe mwe mwari mwagize muti ntitwovuga kwa mazi yarenze inkombe mu gihe atavyigwa turagira nibaza yuko ivyigwa nimwabigira muzoheza mu bishikirize kwa mazi yarenze inkombe atararenze inkombe tugiye kwico kibazo kijanye n'ibisata byibonekezamwo ibiturire kurusha ibindi
yego bo naho nyene tugaruka hahandi tugira duti twebwe nka parke cyogora kuvuga duti ibisata byiharije mu biturire nibe ariko tufatiye ku madosi turabona yuko amadosi hanini azaraba abakozi ba leta murabo bakozi ba leta harimo imice itandukanye harimo abapolisi harimo abacamanza abashikiriza manza harimo abakozi ba leta basanzwe tuvuga rero yuko muri rusangi yuko giturire kiri hose kiri hose mugabo nitwogira duti aha hari iziziwe cyane kuruta handi n'ivyo tuvuga duti ivyo bisaba ivyigo mugabo kandi muri park tukora amadosi mugabo muri amadosi dukora aho tugeza dusaba n'abanyagihugu kudufasha kubera iki igiturire ni rugamba rwa bose urugamba rwa bose naho twofatira kuri kicaca igiturire gutanga no kwakira abantu babiri bihererekanye bakavugana ati jewe mpibi kugira ndakurangurira ibi bakabihereza hiyo ntushobora kumenya yuko ari giturire cyatanzwe kugira ngo bimenyekane bisaba yuko habamwe umwe muri abo babiri agira ati jewe oya ndera nta cyanshobora gukora sindakurenganya nkora umurimo wanje nkuko ndawujejo aho rero no tugira duti uwari we wese uwari we ahari hose mu gihugu cy'u Burundi yumvise yuko ariko arasabwa giturire awushengeze yitura inzego zirahari
Theopiste akabazo nako nyene muri sentare murongoye mubona ibisata byibonekezamo cyane ibiturire kurusha ibindi ari ibihe iruhande y'ivyo basifikaje gushikiriza yavuze cyane cyane ku bakozi ba leta aracumurongo cyane ku ba polisi abacamanza n'abashikiriza manza n'abanye nabandi mubona mwebwe ibindi bisata byibonekezamo igiturire ari ibihe
manda amenyeshe yuko tuge twakira imanza zivuye muri park kujya nyene mugenzanje haje kubishikiriza ni kujya nyene zijya yakiriye ajya amadosiye yakiri niyo acaza muri muri sentare ijeje kugwanya ibiturire kugira ibacira imanza no kuvuga ni bwa bwoko nyene yashikiriza
mumwunganiye ntavyo mubona yo bayibagiye muravye ibihora bashikiriza
ntazo yibagiye kubera yuko twege ntituza kwemvanti dosi tutaronse burya ni wari umutwe wa sentare ni wabanza kuzitohoza akavuga ati ubu bwoko ubu n'ubuntu burakeneye gushengezwa muri sentare tubwe rero akazi kacu nuko gucimanza twarungikiwe na parke no kuvuga rero ivyo yashikirije ni bijya nyene ntacho yihenze ko twakira izo badushikirijwe na parke twege mu bisanzwe tuzeje gucimanza ntitujejwe itohoza yego
reka tujye muri recommendira bobo hari cyo babizi ko na cyane cyane ko nishyira hamwe giyemeje kugwanya igiturire n'abasesagura itunga rya leta Gabriel Fyiri ibisata byo bari nkibihe byibonekezamwo igiture kurusha ibindi
igisata kiza mu vya mbere tumaze kubona mu madosiye turonka ni gisata kijanye n'amasoko ya leta igisata carasinzikaye gose cyane hanyuma igisata kindi ni gisata cy'ubutungane icyo gisata cy'ubutungane gifise ibibazo byinshi cyane kijanye n'igiturire cyane biturire bikunda kuboneka biboneka mu amasentare ibintu bijanye n'amatongo ibintu bijanye n'amatongo hari ya hagati mu gihugu hari kibazo gikomeye cyane bagaje gusigura imvo mugabo biragoye hakacaba nibi bisata bindi bisanzwe administration muri rusanzwe mu ntwaro mugabo ibyo bisata bibiri birahambaye gose naho nibindi bisata birimo mugabo ibyo biboneka ku cyo kuberiki no kubera ubwa mbere usanga hari ico no kwita interaction aho usanga umuntu ari muri leta ahura numwene gihugu ni usanga nico gituma usanga kandi washaka hari nigihe abanyagihugu bo nyene ari bo baza kutanga ibiturire ku nguvu kugira ngo ibyabo bice ku ruhande ibyo barabigira ahandi naho igiturire gisa niciraye mu byukuri nimwe ibintu bijanye n'abadandaza bakora ibintu hanze mbere bari bagerageje kubera amareforme yari yabaye muri za UBN umugabo ubu biraboneka neza yuko birasubira kuduga byari byagabanutse aho hatwara wa muzungu yitwa Kiran Hormes ariko aragira amareforme umugabo nawe baramugwanije kugeza yaho manda yiwe yaheze ari mu gusa nugira no nuhunga urumva rero ibiturire biri hose twebwe amadosiye dukora nivyo tugira n'ubu ndabakaro twaragize amatohoza tugira n'ivyigwa mu gisata kijanye no butare nagira ndababwire ko kijya gisata kiteye ubwoba cyane mu bintu by'ibiturire kandi ho haba ibiturire binini cyane si bijya bito bito kugira baguha isoko yo kwimba ubutare kenshi urabona ko haba mu bibazo murabizi noneho ko n'umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo kubihagarika byose kubera ibyo bintu by'amakosa byabayemo no kuvuga rero mu ijambo rimwe kandi ndabivuga igiturire nta gisana na kimwe cyasize mu kino gihugu nta na kimwe
urakoze cyane Gabriel Ufyiri turi kuri wewe nyene mu myaka 20 iheze hatewe igikumu ku masezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire aho ni ku rwego mpuzamakungu mbega utwigoro twa leta mu bijanye no kugwanya ibiturire mu Burundi twabaye utuwe
ni twinshi mugabo twabaye imfagusa mumbabarire ni twinshi cyane kuko akigoro ka mbere nuko leta yafashe ingingo yo gushira ku gikumu iryo tegeko nikimenyamenya amasezerano yemejwe na ONU mu 2006 kandi byari numvikana kuko ico gihe twari tuvuye mu ntambara umukuru w'igihugu yari ahari ico gihe yarafashe icyo no kwita ama initiative utwigoro akira umushikiranganje w'intwari ibereye kuko niwe yashitsa twara ministere d'etat ashaje dura bonne gouvernance acha rero arafyumva n'ingoga acashiraho rijya tegeko ari mu bantu ba mbere nagira ndababwire ko iryo tegeko yakinishye yumvire ko ryojaho ataraba umukuru w'igihugu ahubwo ari mu shikiranganje wa leta ajije intwari bereye
yakwigendera Petero Nkurunziza
iryo tegeko rari shiraho kandi mu byukuri warabona ko afise umwete mwinshi cyane yipfuza ko kugwanya igiturire byogira mugabo kubera societe y'u Burundi iteye ikibazo n'ababesha niwe yavyifatiye mu minwe akiri ministre d'etat ariko itegeko rinononekara bararyonona abantu bari bajuje kurishiraho nta mazina y'abantu novuga ngaha mugabo bararyononye n'ukuri barajyonona ku buryo itegeko ryacere iba nk'igikanganyoni ibyo turashobora kutanga ibyemezo ko ndabayakarura gasanzwe itegeko rivuga yuko bagomba bavuga yuko brigade speciale bavuga yuko ari igipolisi idasanzwe ariko none igipolisi kidasanzwe dashobora kumviriza umuntu ya guhano mu gufata umuntu ya yashizweho n'itego cy'umukuru w'igihugu none ico uvuga ko ari gidasanzwe gute barinda gushiraho procureure générale ngaha kugira ngo abo bantu bari sizo n'itego cy'umukuru w'igihugu ataza kubanza kugira ikintu bita komisiyo rugatwara none ivyo bintu mwumva bishoboka nibishoboka nawe biragoye mu byukuri ikigira kabiri naco iyi sentare idasanzwe yitwa ko yagiyeho itegerezwa hari abantu itabaza idakorako hari abantu bajya bitongo bafite privilege de juridiction none umva idasanzwe gute tuvuga ishisho kuri wova ngo nisanzwe hari abantu itabaza cyose numva ko idasanzwe mba numva ko ari isanzwe cyane ahubwo naha rero mvuga nti ibyo byose se mukuru w'igihugu yabigize oya no bandiko ndamurenganya byukuri nyakwigendera abantu bari bajuje kugira hari abantu batatu ntovugira ngaha babigize mu ruhara kuko twabikurikirana ku munsi kuko twarabigize mu ruhara cyane kugira ngo gitege korijeho ariko abo bantu batatu kandi baranya amategeko bakomeye barahinyanyura barabihinyanyura bihanyanyura igitege kuri bakujya riri twarakoze ibishoboka byose kugira ngo igitege kuba rihindure kugeza none munsi byaranze rimaze bimaze kurondegwa gusubirwa mu inshuro nka zine zitano n'amanama menshi ariko byananiranye kureriki nimwe twari ko turava ku giture cyamaze kurenga inkombe igiture kimaze kurenga inkombe rero n'amategeko ajaho ajaho abantu babishiraho barakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ayo mategeko ajeho yorohereza abantu bakeyi ariko ugashe usanga yononera abantu benshi
Pacific bikwicwa kibazo nyene
jewe sare bwaheze kuko twigoro leta imaze gukora ni twinshi gusa nkuko nabivuze bo bantu bamaze kwaguka bakageza naho be influencer mu gushiraho amategeko vyukuri murazi yuko hari hashizweho n'ubushikira nganje bw'intwari bereye harashizweho n'izinzego mugabo izinzego zavuye mwa amategeko umukuru w'igihugu yarari cyo gihe abyipfuza byiyumvira yipfuza ko bigenda neza yarashizeho niri ritegeko ryo kugwanya giturire ico naryo ni mugabo ryamuka kugiye teko rya mbere ryagiye mu mwaka 2008 igitegeko gitwa roi anti blanchiment iryo tegeko ryaragiye no kuvuga bimwe bavuga byo kugwanya gutunga bitagariye bakuye ubutunzi abantu bakerekana ni bakuye ubutunzi ariko iryo tegeko urumva ko ryagiye mu mwaka 2008 ndabakaroga sanzwe kingingi mu iryo tegeko bavuga bati umuntu kugira jana amahera muri banki ari chike miliyoni 200 tuzagusigura iyo yavuye muratubariza ko hari banki n'imirigere ibikora kugira ngo babaze abantu bayatora uko bashaka bakagira uko bagomba hariho urumva jewe sindabite burya birangura gutandukanya leta n'umugambo twara kuko umugambo twara uba ni utanga abakadre ni utanga abantu baza gukorera leta ubu rero urumva umugambo twara niwe batwaye kuva mu 2005 gushika none umunsi hari utwigoro rero twakozwe na leta yo muhisi nkuru nziza hariho rero n'utwigoro turiko turakogwa na leta iharu no munsi leta iharu no munsi utwigoro mbona iri kurakora
kuri Evariste ndayishimiye
kuri Evariste ndayishimiye nuko twabonye ko muri cyagitabo cha kimwe twita imbono yingenzi
mbona kazoza
pirie ya mbere intunzenya inkingi ya mbere ivuga iby'intwari ibereye ico kuri twebwe ni ikintu gikomeye cyane ikintu rero no muri pende no kuvuga igitabo kimwe c'imigambi y'imyaka 10 ivyo barabishizemo igisigaye rero nuko hajaho cyo no kwita strategie nationale yo kugwanya igiturire no kuvuga igitabo imbono iri mu gitabo bitomoye yo kungena igiture kizogwanya
reka tubandanye hariya kwa Pacific kibazo ni kijyanye ne
mpava ntagaruka ku byo ahejeje gushikiriza kubera yuko
murabihuriza ko
turabihuriza ko mugabo ikintu gihambaye muri byose ni ishaka rya politiki kumva yuko igiturire cyogwanya iyo shaka ritahabaye nibi byose turi ko turavuga ivyo amategeko yagiyeho inzego imigambi y'aba PND cyanke ni ikintu byoshoboka rero turabona yuko kuva igihugu cy'u Burundi cemeje aya masezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire ratification haragiyeho amategeko yo kugwanya igiturire kuko twabivuze mu ntango harajyaho n'izi nzego zigiye cyo kugwanya ibiturire ndabona yuko volonté politique
ugushaka
kwa leta kwinzego kwabarongoye igihugu kuhari kandi nubu biraboneka mwabigarutseko mu majambo yama yashikirijwe n'umunye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye yama yabigarutseko hajya iyo volonté politique itahari ku rwego rwo hejuru ntacyo shoboka ariko kandi nagira mvuge ku bijanye tuko turaraba ibiriko birakogwa buryo amategeko nta amategeko no vuga inzira kanenge ashoboka mu mwanya umwe mu gifaransa bavuga bati les lois évoluent aratera imbere uko ushira itegeko no munsi urabona ugeze kurishira mu ngiro ukabona intamba myiza iriko ziraba ukagenda rero urazikura mu nzira buke uko umwanya ugenda uratera imbere reka mvugiye nko kuri iki kijanye na privilege de juridiction bwa mbere na mbere ho nogira nti jewe uko amategeko y'u Burundi yubatse nta muntu ari hejuru y'amategeko umwe wese arafise ahafatikwa
ako uvuze gucyo Gabriel Finawa yavuze ati hariho brigade
hari n'ivyo ntavuze aho
ijanye no kugwanya igiturire ariko iyo brigade mengo hariho abantu idashoboye gufata batigira abafatwa yanavuze kandi na sentare yavuga ati sentare iriho mugabo hari abantu itabaza
reka ncengira cugira ko ngenda babwiye rahote ku do justice uno munsi hariho abantu naho bo dandaza igihugu sentare to yavuze kuko itegeko riyishiraho rya danse kurisha kandi rimwe bibashingira ivyo biramurengeye kuko nibibazo vya politique mugabo iyo sentare itagiyeho hariho abantu mwarabonye ko hari umuntu afunzwe yari hejuru urya muntu nk'ibyaha bumwagira hamwe bumwagiriza ibyaha yoba yarakoze ari mwajya mabanga ndagenda bagiye ko atasenare mu kirubanza
turi cyo kuri cyo kibazo cy'ingufu za sentare canke ingufu za parke canke ingufu za brigade ije cyo gwanya ibiturire avuze ati nta ngufu tubona bafise zo gushira mu ngiro ivyo bajejwe niko biri
nta muntu ari hejuru y'amategeko umwe wese arafise ahabarizwa birafise uko bipaze rero no mu gushira haya amategeko amategeko yatezwa kujaho yisunze ibwirizwa shingiro kuko kubwirizwa shingiro niryo ritanga intumbero ya yandi mabwirizwa yose ajaho hagiye ibwirizwa rinyuranye n'ibwirizwa shingiro murumva yuko bitoshoboka ntibikundana gatoya imbere rero y'ibwirizwa shingiro ryari rihari imbere y'ibihumbi 2018 kuri iki kijanye na privilege de juridiction hari ingingo zivuga yuko hari abantu bari bategereje yuko baburanirizwa muri sentare ntahinyozwa ariko ubu cyuko turavuga ku nta mategeko atera imbere mwibwirizwa shingiro dufise ubu iyo privilege de juridiction nikiri mu mwibwirizwa shingiro mugabo iracha iri muri mwibwirizwa rigenga sentare ntahinyozwa ya ntambamye no kwita constitutionnel ubu ntikihari cyo gutumuga ati amategeko arevoriwa aratera imbere bivanye n'ama obstacle cyo ni kimwe ikigira kabiri naco ni haba hariho sinobona ni haba hari abantu ubu twebwe parquet tudashobora gukurikirana mugabo z'abantu bari hejuru y'amategeko z'abantu ntakogwa ko abo tudashobora gukurikirana hariho parquet general de la republique ikukira sentare ntahenyuzwe irafise uburenganzira n'ububasha bwo kubakurikirana kandi byo turabibona mu ngingo ya 40 yiribwirizwa rigenga ukuntu sentare ntahenyuzwa itunganijwe n'ukuntu irangura imirimo yayo naho rero ngira nti privilege de juridiction irahari mugabo ntituma abantu baba ntakogwako utabarizwa muri courant corruption arabarizwa muri cour supreme
none byo biva kuki kandi wumva amategeko muri sentare ntahinyuzwa atomoye
naho navuze nti nta muntu arengiye amategeko kubera ko bo tutariko turakurikirana barakwirikiranwa muri sentare ntahinyuzwa parquet general de la republique irakora ama dossier hanyuma bagashengezwa imbere ya sentare ntahinyuzwa amadenuzo imanza zikaba abo basanze ivyaha bibagira nayo ikaba kubitwa mu gahanga kuri iki cha brigade nico kimukora kumukubaka amategeko n'ubuhinga n'ubuhinga ugyubatse nabi sho gusanga naya ntumbero wa rufise atayushitseko igihe hariho amabwirizwa agira ati umuntu ari kuri decree y'umukuru w'igihugu abarizwa cyangwa akurikiranwa cyangwa atohozwa n'abari ku rwego rwa sentare isubiramwe imanza ku rwego ibikuru d'appello initegeko rihari
ni kuvuga ko brigade ijeje kugwanya igiturire mwicyo gihe ntibifise ububasha bwo gufata uwo muntu
bwo gukora dossier kuri uwo muntu mugaho dutera gutanga umuco si inzego zose hajya zikora en synergie igipolisi parke na sentare ngo dufashe rero mu muri phase mu kiringo cyo gutohoza la police iri kuratohoza aba inyamirama bizikoze ratohoza kucahakana kazakoze kicahakana kacakozwe babikorana na parke kuberako ayo matohoza yose bariko barakora impera n'imperuka ashikira parke parke rero ikorana n'igipolisi mu matohoza intambamye bagira parke ibizizi ivyo inyisho bakeneye kugira ngo dosi ishobore gukoreka neza bacha babimenyesha parke parke gakikura mu nzirizo izo nzitizi naha rero usanga nkuko yavuze komisiyo rogatwa ico ni kimwe gishobora gukogwa cha komisiyo rogatwa ntabiri wewe ndaguha ububasha nka jewe ndatuma uwo muri brigade anticorruption ndaguha ububasha nka vyandika genda unyumviririze naka agaca genda akamwumviriza nkuko ari jewe mba ndiko ndamwumviriza agaca mpereza icegeranye dossier ikacibandanya ico ni kimwe shora kumubwira ati wewe kuri dossier wari kurakora ahugejeje amatohoza ndabona hari uwundi muntu akeneye kumvirizwa genda uwumvirize naka donc kubera ko iyo synergie dossier kugira ngo ishobore amatohoza ashobore kugenda neza zanze guzikatezwa gukorana muri aya matohoza zantamba myizanze itizi zari zihari zikava mu nzira naho rero ubwo brigade dashoboye gushikira no parque general parque nkuru kukira sentare ikimushikira parque general prekurant ikorusyo sentare parque nkuru kukira sentare kwa nyibituri udashoboye gushikira parke general ikukira sentare nahinyuzwa nayo ikimushikira nuko amategeko yobazwa noneho wanashaka hariho ibintu twita enquête préliminaire icyaha kigikogwa nushobora kukirenza ko uruho rw'amazi kugira urumushikiriza amanzi cyangwa uri inyamira mabi ntucugira uti jewe iki rero ko tabonaga ndagifise ndirenganiye suko bimeze urakorareza icyo bita les enquête amatohoza yibanze hanyuma ugacumenyesha wa wunde wifitiye ububasha n'uburenganzira ati nabonye icaha cyariko kirakogwa bimeze ukunuko nuko nawe agacafata horeva agaca abandaniriza handi waruje
ariko Pacifique Gabriel Fiyira avuze ati utwigoro turahari twarabayeho harabaye amateko yagiyeho hari inzego zashizweho agaca avuga ariko rero nibikanganyone yashikuje
naho nagize nti mwaba mwantahohoye nta muntu ari hejuru y'amategeko ibintu byose biteza gukogwa hisunzwe amategeko kubera ko nk'ubu ufashe umuntu ukamuha uburenganzira amategeko atafise atamurekurira ntibikunda ntanga karorero umukuru w'intara buramatari nimari bako icyayo bakoze nuko aburanishirizwa muri sentare ntahenyuzwa sivyo muri bivyicaha ufati yakoze icaha cigiturire canke ikindi bifitane isano ugacu ntuma ugenda umukorere dossier nabifitiye bwa burenganzira mpabwo n'amategeko nokubwo ikogwa byose mba ndiko ndakora bica biba imfagusa naho vyoje imbere ya sentare naco bifasha ariko bidasigura rero yuko wa muntu afise ubudahangago ko ari hejuru y'amategeko ko atazokurikiranwa oya kubera yuko naho parke ijeje kugwanya biturire idashobora kumukorera dossier hariho iyindi parke
nkuru ya republic
ya nkuru ya republic ifise ububasha n'uburenganzira bwo kumukorera dossier
ego Pacifique birumvikana kuvya mushikirije yuko ukuntu mateka sanga atunganije ko bafise ububasha arabo muri sentare ntahenyuzwa hamwe no muri parke nkuru ya Republika kumbere
hanyuma tuzotumira umuvugizi wa sentare na inyuzwa azogira ico bitubwiye kuri ico reka tubanaye n'ikiyago twari ko tuvuga utwigoro nta turi twigoro mubona tundi mubona leta yakoze twoba twazanye akahe karusha
twiyumvire mu gihe ayo mategeko atari kuba hari mu gihe izi nzego zari kuba zitahari ubu biba byifashe gute twibaza yuko ibintu byari kuba ari bibi cyane ibure akarusho vyazanye nakahe ubwa mbere nuko umuntu naho agi giturire azi yuko hariho cyo nokwita risk mu France
ashobora guhanwa
afashwe ariho inkurikizi kuri we kuri we agafatwa agacirwa urubanza akaje mu munyororo ico urumva yuko ari diswazo mu mitwe y'abantu kuba izo nzego zihari no kuba amategeko ahari ico ni kimwe ikigira kabiri turaraba ibimaze gushikwa ko nk'ubu ndafise ibiharuro parke yatanguye gukora na sentare zashizwe mu 2006 ngaza zatanguye gusasanya zina mu ntango ya umwaka wa 2007 inyuma y'imyaka 10 harabayeho raporo yerekana ivyashizweho muri parke ico gihe byagaragaye uko kuva mu 2007 gushika mu 2017 hari hamahera yagarujwe angana imiliyari 2 ni miliyoni 89 nandi mahera arenga ko hejuru aho ni kuva mu 2007 gushika mu 2017
gushika no munsi kuva mu 2017 gushika no
munsi hariho bangira gatoyi amahera twita abantu batanga nk'ingwate kugira ngo bashobore kuronka umwidegemvyo w'imfata kibanza muri ico gihe hari hamaze gutangwa amahera ngana miliyoni 347 sifise ibiharuro vyose ariko mu 2021 parke yarashoboye kugaruza amahera miliyoni 205 n'ayandi arenga ko hejuru harabayandi miliyoni 267 yatanzwe nk'ingwate kugira ngo abantu bashobore kuronka umwidegemvyo w'imfata kibanza mu kurindira yuko urubanza nyenzi na rusasa hama rugacika mu 2022 harashoboye kugaruzwa kandi miliyoni 242 n'ayandi mahera arenga ko haratangwa kandi n'ingwate y'imiliyoni 89 ivyo rero vyerekana yuko ya volonté politique yashizwe yuko igiturire kigwanywa hakajaho inzego hakajaho n'amategeko kakarusho kariko karaboneye iyo ibi bitahaba kumbure n'aya mahera ntiyari kuba yagarujwe
murakoze cyane umfaso ni Théopiste turi kuri ico kibazo nyene utwigoro twa leta mu bijanye no kugwanya igiturire twabaye utuhe iruhande y'ivyo abandi batumire bashikirije akantu babibagiye naka
harya leta kubona yashitseho sentare ijeje kugwanya ibiturire harya yagize akarusho kanini cyane kubera turacimanza zijanye no kugwanya ibiturire hanyuma ishima ifise akarusho nuko nkeje bundi bariko baragira itegeko bijanywe ingene itunganyo ry'amasentare mu gifaransa ni code d'organisation de la compétence judiciaire hari abantu benshi bagwanyije iryo tegeko basaba ko sentare yofutwa kubera iki basaba ko yofutwa nuko batinya yuko ibakurikirana iyi tabihari byari kugenda gute no kuvuga akarusho karahari kuko birerekana neza ko n'ubu sentare barayitinya abo bantu bafata basaba ko yofutwa nuko bazi ko hariho ibyo biyagiriza bagatinya ko yobakurikirana bagaca rero basaba ko yofutwa kugira iveho ntibazi basubiye gukurikirana ako kigoro ni kanini cyane kandi n'akarusho kanininya kuko sentare ifuswe bashaka gusubira muri byaha byabo kugira ntibabara baronke ingene bakurikirana nico nshobora kongera ko
yego Gabriel Firi yavuze ati inzego zashizweho
arizo murongoye canke hariya muri parke nkuru ikukira sentare jejogwanye biturire gwego gwarashizweho ariko reka yavuze na brigade nayo yene yarashizweho ijire kugwanya igiturire ariko omengo nibikanganyoni pacifique nayo cyagira ati sibikanganyoni ahubwo bivuye no kwamategeko yubatse kuberako hari hivyo izo nzego zirekuriwe bikogwa na yandi masere na sentare nahinzwe hamwe na parke nkuru ya republika ntawo ukora rero ivyo atajejwe ari naco bituma hari ababona ko byo bari bikanganyoni ko ari abantu badashobora kubazwa badafise ubasha bwo kuba izo nzego murongoye badafise ubasha bwo kubaza mbega mwebwe namwe nkurongoye sentare ijejo gwanya igiturire namwe uko pacifica yivuze niko mubibona canke gabere ufiri yaje
oya uko pacifica yivuze niko ndabibona gose uti kubera iki amategeko ashigwaho nabantu hanyuma abantu hari icyo badashikako jewe nko muri sentare njeje gukurikiza amategeko yashizwe nukuvuga rya tegeko kujya nyene barishizeho tucimanza twisunze iryo tegeko ariko nanje ico ndabivuga ko nuko natwe turi ko turariraba rirafise utunenge twinshi kandi tuzokwiye gukosorwa kandi twizeye petetre ko mu misi iza bizotinda bikosorwa kugira ngo itegeko rigende ritomoye umuntu akurikirana ku itegeko ryiza ritomoye nk'ubu nk'akarorero nk'ikibazo kijanye nka sinzigane shaka kivuga mu Kirundi kijanye na branchima nko kuri branch muri kurabiraba urabona yuko itegeko bashizeho ntibitomoye ntibitomoye na gatoyi na sentare ikibura hifatira rero iryo tegeko riratomoye na parke bica bigikora kugira yensubize kuri iryo tegeko nivyo rero turi ko dusaba yuko vyogenda neza mu bisiza bakabishiraho bikagenda neza hanyuma ikindi cyakabiri hariho ni iryo tegeko rya article 29 yavuze ijya yo kudeklara amatungo ugishika mu mabanga baguhaye uvuye muri ayo mabanga iryo tegeko ntirikurikijwe barabanoma bakagenda bagishikiriza bakaja muri ayo mabanga ariko jewe amatwa nsumbira hariho nk'abategeza kudeklara ubutunzi bwabo muri chambre judiciaire ya cour supreme ariko tubiba turiko turabira umenga nta biriko biraba woza kuraja gutoza muri cour supreme ubaze kuko nico mujejwe ntabagiye kuvuga bati twa amatungo twari dufise tugishika ku butegetsi naya hanyuma nta nabagiye bavuga bati jewe mvuye ku butegetsi amatungo yanje naye nuko uvuga rero itegeko ntiriko rirakurikizwa nivyo byose rero nivyo dusaba ko bizokusogwa mu misitsi
katuzorondera muri sentare nyuzwa ko mbere bazotanga umuco kuri ico